shirt ya matamu.
Yes.
Let me stand there.
Unakata mtu anakuhudumia.
Ngoja nichungulie nione kama nimejaa.